cyane cy'inkinore B-Sport giye guhera he hani wacu mu Burundi cyane cyane ku rukino rwari rwasigaye hagati ya Musongati na Tigre NOIR nako wari rukino rwari ko rubera hehe hari anye kuri stade Ingoma stade Ingoma iri kurerera cyane gose ikipe ya Musongati muri bino bihe ni stade rero yavuye no vuga irangwa mu rukino rwiza cyane gose ikipe ya Musongati yabitaho kandi sinzi ibitsindo bibiri ku busa harimo igitsindo cy'uwitwa Frank Nduwimana muri kino gihe ariko araheka cyane gose no ikipe ya Musongati ni insinzi igira gatatu yikurikirana ku ruhande rwa Musongati banaci banafata n'ikibanza cya gatandatu
ni kintu cyiza kubera kuri Musongati benshi twarabonye ngene Musongati yatanguye irino higanwa tubona umenga ntibatanguye biteguye o turavye kubereke abantu bagiye ku isoko kugura bakinyi nabo barimo nubwo hari ababayemo ariko karaba ekipe isanzwe ifise izina ekipe tuzi yuko iyo uvuze Primus League iyo migwi iraza imbere ariko tubona igize depart mbi cyane ariko ni vyiza ko abamenyereza ndetse n'abarongozi babwiye ati imbebe mu muraza bo muri mu urashora kumbwira yuko wewe Musongati ushora kumva yuko umugwi sindawugaye n'umugwi mwiza ushora kumva ngo umugwi nka rukinzo ushobora kuba uri hejuru yiwanyu mwe kandi muri Musongati uno munsi Musongati ntacho tutabahaye dufise name ni muduhica mu fise rero ubure no waciye baza uri nzu ubona equipe igira victoire zibiri dafile iyo equipe iba zitatu nako iyo equipe yitaho yivuga kuti twebwe rero depart tuyigire ubumenyereza aba yakoze bishoboka byose ko twaravuze tuti ibi byo bandanya gucya nabi umara ntakagero azobavuye mu mugwa Musongati kuko ijya n'imigwi itihangana ngo turamaze kubona muri debi tugeze ku ndwindwi hamaze gutaha abamenyereza bane rero nivyo mvuga nti nawe yari ikangura avuga ati harabwiye mugenzi we cyungura mbere ati dukore abakitu bakoreshe urabona yuko uno munsi ubugwa Musonga turavuga ati abakunzi bacu kandi ari kintu kiryoshye aronso na yivu iyo ugize victoire ukayigirira muhira hari kintu cyiza hari kiyere cyiza ubukreye kuba rongozi bari ngabo muhobo bari muhira bamenyereza murajana igihe cyose no kubakunzi ndavuga abafansi b'umugwi baba ringaho
surtout abafana kubera ko iyi Musongati ni ekipe ya badesevye buriya mufise urukino nko rwa message ngozi baba bagomba ko kubona ekipe nka Musongati ba capable gutsindira Musongati imbere yabo haje mu ntara ya Gitega ntibabipfuza ko gasuzuguru kuko ekipe iva hano nk'ingozi nguze ibatsindire muhira ni kintu bataba bifuza kubona ariko nk'icyo carabaye muri rusange rezita za Musongati victoire zitatu dafile alonzo ni kintu cyiza cyane kubera ko nico Musongati yari kuye kubikora no kuvuga izina na nka Musongati nibyiharanira nibyo baba kuye gukora kubera iyi ni ekipe alonzo ayitandukane na message ngozi ayitandukane na Bumamuru ayitandukane na Flambeau du Centre ayitandukane na Tigre NOIR ni ekipe zifise ambisio zimwe zaje mu gihe kimwe uretse yoyo kwinazirusha uburambe irazirusha cyane uburambe izo mpeje kudondagura muri Premier Division ariko yoyo ni itarigera ikora ku gikombe cha Primus League niho byo bitandukane kandi barabigerageza buri mwaka rero ntabwo izire zitaza z'intango ya championa zaerekana Musongati mu ishusho yayo zerekana Musongati kwikiri mu nzira by'ukuri guharanira bimwe yamyegerageza nubwo itarabishika koko rero kuba bashobora gutsinda match igira gatatu muzikurikirana kandi ni nyuma yaho rezita ntizarimbi kuko bigeze no kunganya nande na Tigre NOIR iyo ni rezita nziza cyane kuko icyo gihe nta numwe yibaza yuko paraporo ibyo bari bavuyemo nta numwe yibaza yuko bashaka kugira rezita ikaba nziza gutyo rero nibaza yuko Musongati niyugukeza babyutse berekanye yuko batari tayari kubandanya nkuko bari batanguye nibaza rero yuko bo haranira ku rugendo rwabo go bandanya muri iyo nzira
nuko rero